Kuri uyu wa gatandatu gitugutu Ibanki ijejwe kugwiza uburaro bw'abanyagihugu BHB yasozereye indwi yahariwe umukiriya. Bodwe muhizi w'intore umuyobozi w'ubudandaji aratubwira ibijanye n'iyo ndwi.
Umusi usanzwe uhimbazwa ku isi yose natwe ngo mu Burundi turawuhimbaza mu gisata cy'amabanki bakabuhimbaza natwe rero uyu munsi twaje turonka kukajyokeza kugira dushimire abakiriya bacu nyine baduhisemo kugira bakorane ni banki ijeje guteza imbere uburaro bwiza Ibanki BHB zimaze kuba banki 15 zikoze zakorera mu Burundi hanyuma umuntu akaza akaguhitamwo ni kuvuga aba yagukunze rero tukabashimira rwose ingene baje bakaduhitamwo natwe tukaba twaragerageje gukora ibishoboka rwose kugira dushobore kubanezereza kandi gushika kuri isaha amakuru turonka nuko abanywanyi bacu baryohewe ingene bari kora na BHB baryohewe ingene BHB bakira igihe cyose duhimiriza abakozi bacu yuko bakira umukiriya kuko umukiriya ni umwami kuko bamwakira neza
akabijya rero ngo nuko bagiye gukoresha imihora yari mikashi hamwe na eco cash mu gutanga amafaranga
banki ijeje guteza imbere uburaro bwiza umvise uburaro umuntu wese ahari yimvira uburaro umuntu wese ahari yimvira ati mbega nzobaho hehe nzo abana banje nzobashira hehe ko ndiko ndakura mbega je nzoro nka nkiko umusaya akabigira ubwa mbere twisangije nako yuko twegwe turi banki ifasha abantu kugira bashore kuronka aho baba uko twa developer igisata cyo kubashobora guhana hana amafaranga mu buryo bwa telefone mobile ariho cyo twise BHB iCash uburero tatumaze iminsi ndiko turakorana na eco cash yonyine ariko iyi somene ije neza kuko ibayeho twaraye dushizeho n'ikindi gisata cyo guhanahana amafaranga biciye muri nimi cash
aho mwomenya ko BHB imaze imyaka 2 gusiri ku kivi ariko ikaba imaze gufasha abantu batari bake.